bayiko abantu barafise inzira bacamo kugira bacafuze umuntu nka kujya bufata ukandika Imperial TV nko kuri Facebook abaga cyo fata bashaka ibitera Sony kugira batukishe izina rya Imperial TV nwaze yuko wabigize njye gombye kunshafuza jewe niyo mpamvu nahinduye na look mvuga ati look vroma irikintera sinovuga ngo mikoshi irikintera ibyago bibi byo kunyitirirwa
yabo kwaza kuri umujournalist uvuga kuri umujournalist
yego
mhm kuvyigwa bingana gute
kuvyigwa bingana gute bivanye nivyo nize
Ndano muri rinzi
kandi iyo myuga ibiri rero ukoramwe uhe mwuga nuwahe mwuga yego
kuririmba gusa
akora amazigi
naramazigi nta ariko ndasohora indirimbo ariko apana nta ariko ndaririmba namye indirimba
nka nice sky ari amahera kwishuza
ngire ndakubazaho nyine nice sky n'umukozi wanje canke yarigeze
yarakukore yarakoze kuri TV
okay ni wa musenyishije contract kuja
mu rwanda oyifite navyo ndimo mugabo turatona ama interview
umva rero navyuzi atavyuzi
none kugira bari kararota
ni cha kinini kugira nti Rwanda Belchris umukobwa kuguma muhinduki ora bashari nibi
ufite umuntu ngiye kimbabaza n'icyane man uzi ko fisa abastore benshi banje baguma baje muhara tukangira no umusoti none ujya mu soko yandizi yafashe ijya be akandika ko be
akayambara
akandika ko Belchris none ubwo rukunda gukunda gutuma je mbabara n'igiki ndakunda kuraba umusoti ngambura ushiye kingdom yawe yumva yitwa
umuririmbyi Belchris atubwira ko yambara amafaranga menshi uri mu bavyemeza cyangwa uri mu babihakana
bose cyo kubyakana kubera ko ahagenda kugurira impuzo ntituba turi kumwe ikindi na biravana n'ubwinshi wewe avuga burya amafaranga ashobora kuba menshi kuri wewe ariko je kuri je akabari make
Belchris Belchris nikubitiraga freestyle kuri Melina
Hello Melina Melino meze fresh fresh I love you so much and I will for the cash cash in je Belchris nobody la for cash cash cash
bakunzi ba Imperial TV turabara mu kije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwaramutse kuri micro mu kamuri kumwe na Itelite Kabela aka Thiago Tequila tukaba turi kuri RFM aho twasanze Akes Dan na Belchris baje gukorera ikiganiro cabo c'indirimbo shasha yabo ariyo Melina Akes Dan abakunzi ba Imperial TV barakora mu kije
iyo ya nonda mu kije mu gare katwe tubaramutse tubabwiye ati ni sawa
Belchris bakunze ba Imperial TV barakura mu kije.
Safi safi. Meze bien. Ko sa. The boy festival.
Belchris na Kestani mwashitse ngaha muje mu kiganiro cyo kuvuga indirimbo yanyu shaje gute ikironka ama views angana gute.
Eh ni bon vraiment urumva nabwiye ikintu kimwe ntaho tureka gushimika ikintu cyacu cyose ko kiba kije mwo kose. Kubera tugeza gutahura ko kwisi turutarutana rero nimba jenda kurusha uburebure wewe nawe harabandi urusha uburebure rero bitahuwe rero bisigura ko nimba twibwe twa dufite na views zi Kenya hariho abo turusha kamem ko biri kose niyo mpamvu dutegeza kugira gute dutegeza gushima gusa kimwe cyo ndashima cyane ntabwo ari views zike ni nyinshi kubona kwije enka igihumbi ku masaha abiri kuri YouTube channel abantu novuga yuko batari bari ko barabona cyane ni ibintu byiza sana
Bega Kestani ni kiki kintu cagutumye usora na indirimbo na Belchris.
Uko ari umuririmbyi mwiza kandi ni umuhapi mwiza kandi abizi kandi novuga yuko pole mama ari kugi.
Ari update. Belchris dore ka kubona video yawe urahantu ku kiyaga ufisa magi na mabuji nyene umenge ugomba winjira ndani nyene cubibona. Ugiye ari wewe.
Wapi?
Ko twe twabonye ari wewe na look naho no musi wahinduye ari kirya look ya Belchris.
Afite navuga yuko abantu barafise inzira bacamo kugira bacafuze umuntu nka kujya bufata ukandika Imperial TV nko kuri Facebook abaga cyo fata bashaka ibitera Sony kugira batukishe izina rya Imperial TV nwaze yuko wabigize njye gombye kunshafuza jewe niyo mpamvu nahinduye na look mvuga ati look vroma irikintera sinovuga ngo mikoshi irikintera ibyago bibi byo kunyitirirwa atari jewe right now rero umuntu yabikoze wese ahari amenye yuko byambabaje kandi abafana banje bibyababaje kivyo ntabyo nashobora kugira I respect myself kandi ndubaha imana kandi ndazi ibyo nshaka gushika all right
Belchris nawe ni iki kintu cyagutumye usora n'indirimbo na Kese
kubera akazi
kubera akazi
nanje nkaba nkazi mba dukaze twese rero cyadu dukubita muziki nawe wona ya ndimo ayumvise
na ayumvise premiere akazi
wona badasubira no yakora iri baya
sa kuvuka Belchris indirimbo yawe Salima
yeyo
kabari ari ho ni indirimbo usohoya ariyo Melina kubera iki indirimbo zawe zisama titre yamazina yantuze ya
ofete uko nimeze iyo nkeneye abafana benshi b'abastore cinda bashira muri iyo muri iyo monde
ariko umuntu agiye kubira umengo uriko wigana Belly Music niwe afise akunze kusohora indirimbo yibaza ko mazina y'abakobwa umengo ni uri kuragerageza gusubiramo sinzi
inde
Pretty music.
Why?
Mustawa mukanyosh.
Wanda nyigani.
Now it's Akes Dan.
Yep.
What to come in a journalist? I don't know to journalist to sit down or call
it Gani. We have an uncle who were Unzi, because I just know journalist, I can't see getting about journalist. Kid is a covy garibin with Sansa Chane, Munufata microphone, Okagenda, because all your work was a Kurum journalist of Gakurum journalist.
Egg?
Mhm, because you go in Ganagut.
Because you go in Ganagut to live any of your needs.
Wige journalism musa
yego
eh ufite impapuro zibikwemereye
ndazifite
ufite wewe urumo journaliste mugaje ntazo ufite vraiment
c'est le journaliste ko kino nufata micro
microphone
arabonye koresheje nikiganiro Belchris
cyangwa Akes n'abantu benshi bazifata microphone n'abantu benshi bazifata ntibisigura gufata microphone ntibisigura ngo
nene uyifata wifata wisungije kibasi ufashe micro kuravugisha umuntu
umustar ntuzubona umuntu wari wese afashe inkoho ucumwita umusoda cyangwa umuntu umupolisi yarashe kuba ari n'umunyagihugu mugaga afata inkoho urumva bibaye ngombwa umuntu arabyifatanye ne arayifataye bon nuko niko je numva no
donc tu gushire muri category yawe uri umustar cyangwa uri umujournaliste mwo kimwe
bon no mu journaliste no abari umustar rega eh no mu journaliste abari umustar mu bandi sinzi rero ico wagombye gusikura
uri muririmbyi ko wasuye muri game yo kuririmba kandi wari umaziki utaririmba
just and no muririmbyi
kandi iyo myo gibiri rero ukora ukoramwe uhe mu nuwa he mu ganye ukora
kuririmba
eh gusa akora amaziki
naramaze igihe ntari ko ndasohora indirimbo ariko apana ntari ko ndaririmba namye ndirimba kandi namye ndu muririmbyi ama ico je nsanzwe nkura ntabwo ari ukuririmba ariko sanzwe nkura ibintu bituma umuntu ashobora kubaho umunsi ku munsi
canga kestani wifatira micro kubera abakozi ukoresha benshi bakunze kukwidogera kutabahemba
oya
ico kintu cyo gutuma wifatira ko kera ari ufite abakozi we bagufatira micro muga no munsi uvuze ngo nuri umujournaliste
na mukozi wanje ari gira avuga ko je namuhemba
kandi twirirwa turabona ama interview
ya akarero nkande
nka nice sky ari amahera kwishuza
ngirinda kubazaho nyine nasi sky n'umukozi wanje canke yarigeze
yarakore yarakoze kuri tv
okay ni wa munsi nyishije contract
kuja mu rwanda oya je navyo ndimo mugabo turatona ama interview
umva rero navyo uzi atavyuzi
none kira bari kararota
ni cyakiri nakubwira nti aho uragaragaje deja yuko nimba warize journalism ntawe atahuye
yego
eh ntawe atahuye ragenda usubire mwo wige bi
Melina Belchris Belchris nikubitira ga freestyle kuri Melina
hello Melina Melino meze fresh fresh I love you so much na bivuze kenshi kenshi ni je Belchris na body la full cash 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 na masaka kuse meshi meshi ma ndagukunda so guswaganya na bel na sinto gikunda na bege wogamata ikivugo to yaho te umuze no kwira da bundoge je mapete meli na ndagufa na nka Barcelona na meli na usumba na jamila ni na my love love mbe adam now ever could go heaven never never love you forever. Yeah, yeah, it's a boy, Belchris, first to rap.
Akes Dan, we did in the Belchris. I took Girako and Bala Mafranga Mesh. Uri mu bavye meza cyangwa uri mu babihakana.
Bose sho kuyakana kubera ko ahagenda kugurira impunzu nti twa turi kumwe. Ikindi naco biravana n'ubwinshi wewe avuga. Burya amafaranga ashobora kuba menshi kuri wewe ariko je kuri jawa kabari make. Sinzi ko ico kintu tugitahura cyo kintu. Ibora sho kuvuga uti iyi parcelle ba savye miliyoni 10. Ndumva ni menshi sino shobora kuyatanga. Mugaje nashe kankaza ndagutwa ngavuga ati no. Miliyoni 10 ko ari amafaranga make nyasa. Urumva rero biravana n'umuntu buri kurabaza je kubwanje ndavyemera kubera ko ntawe baba bari kumwigihagura impunzu gusa icyo tubona no kwabego.
Okay Belchris cyandirimbo yanyu Melina video na clip vyabatwa amafaranga ngara gute
menshi menshi no bako right now sinda menya neza igitigiri bisaba ko manza gutora impapo nagenda nika ko ama depense yagenda lakora kugira nshobore gutanga umuco fise preve ikwi ariko cyo navuga cyo sa amafaranga make na amafaranga ashobora kugura imodoka nziza ni mu mamiliyoni yani kuko razi video sikintu cyo je niyo mpamvu nakunda no gukora video nashase nkore video ya yindi bavuga ati all right none video irimo imodoka zitatu imodoka zitatu sikintu cyo cyo kuzihagurutsa haya ni zitava mu Burundi aravyo ha makine nacho urabona umukwine video ijya karabara ibona ni karanki ya
oya oja wewe no ashobora kuba ari umurundi kuko
no murundi ariko ijya kala
cyanke nationalité reka tuvuge duti nationalité hariho no muzungu zosanga ari umuzungu ariko ari umurundi me urumubira ari umuzungu me urya urya vraiment si ntabwo ari umuntu noir umwirabure
je nakirisha umwirabure
c'est vrai nibyo nibyo ndo mukobwa ashobora kuvuga ngo no muntu famille ziwe saba no vuga ko atari abantu noir
mumbire nabaki
n'abahindi.
Ah, ujye mukoga no muhindi ariko ba mu Burundi.
Abangano ngane
na
mugano
muhindi. Namushize muri video ncuga na umuzane muri video rawo ko ugusha parcela
zose. Nivyo ndumva byarabatwaye mitaye myinshi.
Belchris. Nta bindi bintu wabonye bibigoyemo. Wanye Akes kwa laberewe.
Kwa chane, mwala hanu hasa neza.
Kwa kulikote ya Fabi Love, kwa kulikote imu kwine video.
Habja libite sabre, mija kripe anyu ni abia. Belchris wa vuze mkigane, lukushaka kwenjila mli lebo ya waka. Nivyo?
O vija vuze journalista, ya badije yuko, eske, uzo jamli lebo ya waka cha anhe, muzo gwa mfita ni partnership kuse. Nivaze yuko na vugati wait and see, kujamli waka. Ni bon no kugumana partnership ni bon gusa gikuru ni kuraba ikiruti kindi tuzovyiga kwa amatezo raba ivyo twokora bibereye canke bi bimeze fresh kuko gikuru ni kuba turi plush negaza ko ibisiga byose bizogenda bien. All right,
akestani wora vyifuza ko yo kwinjira Belchris.
Bon mu bisanzwe ikintu twama twifuza imisi yose nuko dufasha abandi bantu kandi ukabona yuko nabonye ne bagezaho bashobora gufasha abandi kugira ngo twese tugende turafashanya uko nyine bidufasha kugira imbere. Umva je Belchris kuba yo kwinjira muri waka mfise ubushobozi bwo gushobora gukora peut-être ivyo wewe yipfuza kubimukorera vyoba vyiza ubushobozi ninde naburonka bwo kubimukorera kuko no uba nzi uko Belchris ateye imbere hariho abandi inyuma yiwe nabo bakeneye gutera imbere biciye kuri Belchris nyene. Umva sino reka kuvyipfuza gusa bica bivana na donc une discussion yo haba entre nous ego
Et tu vas chimer la caisse d'Anne na Belchris comme ari mwabanye natwe Imperialtv irabashimiye cyane kugira akajambo ubwira abafanzi ba Imperialtv cyangwa abafanzi bi wawe
none hinge kwanda Belchris wo umukobwa ko mu muhindukira muri abashari n'ibi
ufite umuntu n'ije kimbabaza n'icyane man uzi ko fisa abastore benshi banje baguma baje mu hatu tukangira no umusoti none ujya mu stoko yandi yafashe ya B akandika ko Belchris
yakayambara
ikandika ko Belchris none ubwo rukunda gukunda utuma je mbabara n'igiki ndakunda kura
reka tubwire umu chef wa Imperial TV murabizi uko waka Light TV ari urubuga bavugana ni canke mvuga ati nurugo ni kigo cyo kugisha abantu gukora uwo mwuga uwo mukobwa vraiment turasavye muze mu mutuzanire basi nk'ameza bicanke kwezi kumwe na azoza yakumuriro muri Imperial gusikire ikibazo gica kiba ni kimwe azoca batoka azokuba kizina muri TV yanyu haje kuba kizina
cyo
kugura iyi atashigara aravuga nabi Imperial kandi ari ubaya muri hiye
kuja kugira wera abo waformye bose bace bagenda barakuvuga nabi wewe abo
wigishije jewe umukozi wo muri waka Light TV ari gira avuga nabi ya Keston uwaciye muri waka ari umukozi wo muri waka Light TV uwo nawe ni Landry promoter ni Ifbali urumva me abandi kubera ko batari bwa babakozi bagaca bavayo ugasanga bavuyeyo hatara ataragera kugira ro nk'ibiganiro yokora abantu bakamukurikirana no guca agerageza kuvuga bijya bintu abona yuko abantu baza gukurikirana no gucusanga ariko avuga amajambo ataroranye nyene kandi hoho
agutukisha nyene okay kira akajambo rero giye abafanzi bawe yeye
abafanzi banje
ni abafanzi ba Imperial
cyangwa abafanzi b'umuziki w'u Burundi
nabi wawe nabi wowe n'abafanzi b'isi
nibajya nyene reka tubashimire cyane ariko kandi tubabwira duti mubandanye mu supportinga sister ngaha anye peut-être nawe nyene ejo azoba ikindi kintu gikomeye cyane mu mugabo ukora kubera ukunda cyane umuntu abigusugumiyemo
bwo ko ikintu umuntu agusugumiyemo
bien sûr hari abantu benshi bakora ibintu kubera ati ah numushehe wanje ni kirekana mushire muri
iki cyaza cyane namushehe fisi amisugumiyemo nje navyizanyemo
ni wavyizanyemo
yego
Oya.
Narabyisugumiyemo.
Urumva ubukene ko ufite tubaze nkuto. Pana gukora ikiganiro ushavuye,
pana gukora ikiganiro. Nanjye
sinakunze kubaza ibibazo byinshi.
Peut-être n'ingabiranoya ariko wavyihakanye ko utari umujournaliste,
sinumujournaliste. Gusa experience ndayifise yabyo.
Okay.
Yego.
Nivyo byiza gukora ikintu na
experience. Ama uri kurakora ikiganiro na bakamera, uri kuvugana n'abantu erega hariya. Ndiye n'ijisho ry'abantu benshi.
Ariko twa turavugana.
Okay.
Okay,
abakunzi ba Imperialtv kwari kugira tujye ushikiganiro mu mpera. Reka tubasize tubabwire duti merci. Belchris. Turawe sigarura uvugana na.
Amen. Je na heje.
Twaye je
na bishije. Niba gire niba ifate ndirimbo bayishikane kuri DK mukanya hamaje kindi kuri yindi. Ni imwe turi kumwe na Michael Jackson cyiza. Higanje, higano cha heads.